Wood Chief. Nyigi no wach juma mokalo. Mathoth ne wan kota kode weche manyien ka. Iwinjo kanyo wacho ni de waher ni Wood Chief obed jakom mar ODM county ma Homa Bay. Kendo leo makamana jo ODM nose lero kaka udhi bedo. Jalupa Gladys Wanga, mana Milton Orata koro udhi bedo e thuolo no. To in koro kaka jak chama. Kendo nyigi osebedo kaka chama kinde malach ahinya. ODM niya sirkal. Toka gina sirkal. Ang'o mo giwacho ni ok deriemb gi ei Azimio. To Azimio, emosebedo ka gido sirkal tesri.
Ing'eyo ber siasa ni, nitie koko, to nitie action bende. Ing'eni ka ji uwoyo, uwoyo, jamoko payoka, jamoko koro watime na ang'o. ODM, king'iyo udi machon manigero kamaka, manigo suricha. Supporter margi, nen siro medire. Dear! Jok mo wacho ni ODM ugogi go. Wadwaro ni mano giywa siro no oko. Kasi sani people can talk, freedom of speech nitie. Kendo ji nyalo wacho anything magidwaro. But who will bail the cat? Nga mabiro ay Azimio no en nga. Mabiro ywa siro cha mondo ogore piny. Kasi ka Azimio wuok, odno ruombore. Koro adwaro ni ji kik payuka nikech ng'ato wacho gini, ng'ato wacho gini. Let's see, ng'ama koro kao action. One, ok wane administration. Kenda adwaro ni mondo ni kwara mogo unge. Ni the term sirikal government miti yogo ni. Ok en write the constitution ma wango sani. Kecha en gi amsa dik. Ti administration, ti legislation ma wan tie kod wakili. Ni tie le judiciary. Kodo ki wajo ni wane government. Wan gi government ma marwa milu ni legislators. Ma oversight executive. Awaro ni jiu. Kaji ok nyal wuok e constitution machon cha, kar waloke kendo. Because this is presidential system, kako wacha cha. The fact ni jowa moko wuok odhi, ma resign mo e chama, okonyiso ni ODM ne sirkal. In fact, ka jowa go bende kundi odhi ochwo ma UDA ni, we'll call them back. We'll impeach them. Because role mar parliament en ngiyo ni excesses mag executive ka obedo tamed properly. Mani wahay opposition politics. Onge gimoro ni opposition, onge gimoro ni government. There's nothing like that. One kaka parliament, by camera parliament, ma senate neka, to national assembly neka. One emwangi yo checks and balances mag executive. Makurombade gini gi odonje. Kuro, we have not abducted our responsibility, no. Kora adwa mna kwayo ni kwara mogi ni sirikal, I mean gima kuro wango sane miluongo ni presidential system ni onge gimoro ni ji ne sirikal. Nitiere gimoro miluongo ni administration mar Ruto to gi parliament mang'iyo Ruto to gi judiciary. Wakili ginyalo explain maber ma interpret the law. Koro in short, koko go wano komako
wa. Mheshimiwa, ni nitiere siyaya juma mkalo, weekend.
Naunge siyaya.
Iwijo gima mheshimiwa Sam Atandi na wacho kuteno rekoda ODM kata Uganda monagi bedo sirkal samu uwe sani. Mwacho nujende manganyo, onganyo nango to jogini ya sirkal. Niwijo wacho machalo kamano, tonika wewe machala de kaka jachama, tenepe njaka nyuma ODM.
Mani ngeni freedom of speech. Onya wacho gimo paro, lakini kaka jachama wano waonge sirkal. Let it be. Kata jakomo se wacho nugini. One waonge sirikal. Maka nga jok manese administration, let me use that term. Kajo administration giyo okti maber, one kodigi, through committees mawantie, up to the floor.
Debe nigi iwacho mupo gore udugura mweshimi.